Darkness is my strength.
Take this!
Junbi wa dekiteiru.
Kono watashi ga
sekijiki
ni kawaigatte yarou.
Feet.